Nau mai ki, wai papa, tau matarai.
Mai de ora kia tātai, ko ane pāti ni vero tō kuingoa, he whāanau i tāke tōhi Global Studies, kiko nei ki wai papa, tau matarai.
Mauri tū ki a tātou katoa, o hiko wai te nau i tōku ingoa, e whai anai i taki tohu taki rua, i roto i te kura tangata, i te kura pūtaia.
A, kua tai mai māua ki te kōrero mō tētahi kaupapa miharo rau atu, e kia nei ko Summer Start Program.
E ami, he aharo atu Summer Start?
Hiko wai, te o tahi ake e kaupapa e tai ai koe, te whāwhā haere ki ngā tini āhuatanga o te whare wānanga e mōhio hoki ai koe ki te tai kaupapa e tino re mure re ana ki a koe. Tua tahi ake tua rua, e wāia hoki ai koe ki ngā āhuatanga o te whare wānanga e mua i tō tāinga mai ki konei. Ai, ki kaupapa
anō e hiko wai? Uai, kā toru, ko te painga ki te tere mahi ngā mahi whakawhanaungatanga i Wainganui i a koe me o hoa, i Wainganui i a koe me o pia. E eke hoki ai kautau ki tēnei whare wānanga o Waipapa Taumatarau. Kā whā ko te kaupapa e manawa ai te ngākau i au nei, ko te āheinga, ki te whakatapoto, ki te tuāpapa e eke panuku ai koe i roto i tēnei ao o te mātauranga.
Kā wanike!